na Davide Abila. Apisa mochung' ne rito ratiro mag nyithindo e sub county ma Homa Bay Town, migosi Joseph Otieno, koro ogolo siem ne jonyuol ma bende chwado nyithindo asasa kata yorno ero ma chik ok oyie ni biro kawnegi okang' mager mar chika. Ojiwo oganda mondo ochiw lipot moro amora ka gipo ni gineno ng'ato ang'ata marocho ratich nyathi.
Chik otamore keto mar nyithindo. Gima wacho ni nitie gima iluongo ni positive discipline. Be inyalo wuoyo gi nyathi mondo imi nyathi direction, nyathi ong'e nang'o ni baba kata mama dwaro kama kama. To kiketo ni koro ikwedo nyathi, adwa ni nyarisini kata kawuono atero kes moro e kot. Nyathi mane okwadi, nyathi ma jahiga adek, mokwadi gi janyuolne ma diendo oridhore kabisa ma lwete ma kora chambo tuk. Mano inyo ngima nyathi. Kendo janyuol moro amora, in fact adamiyo janyuol warning, ada warning. In janyuol moro amora mokwero nyathi e kango machalo kamano kata mahinyo ngima nyathi, to wabiro kawonegi atua. Kendo ng'ata ng'ata moyudo gimachalo kamano, please, miyauru ripodno mondo wang'e kaka wakonyo nyithindo. Agombo nyiso oganda, agombo nyiso the community, agombo nyiso janyuol ni koneno ka nyathi hinyore somewhere, gimoro amora hinyo ngima nyathi, ng'ata ng'ata hinyo ngima nyathi, please, ripot uru ka chi. Ripot ka jaduong' gweng', ripot ka polis, ripot ka children's office mamoro man kanyo mondo cases gi wang'e kaka wakonyo nyithindo. Nikech kiling' gi kes, ineno ka nyathi hinyore to iling'o, to mano be okwano nang'o chik wacho ni in achiel kuom joma hinyo ang'owa ngima nyathi. Warito ngima nyathi. Nyathi en ng'ama tin e higni 18. Nyathi ma ng'ama tin e higni 18 kik wadonje gi any sexual intercourse. Ni nyathi oyie, jomoko be wacho ni nyathi oyie nikech maybe osegiki 17, maybe osetieko form 4 kaka iwachono ni nyathi emane oyie. Nyathi ok nya yie. Nyathi cannot consent. The Children's Act, the Sexual Offences Act, iwacho ni nyathi ok nyal yie, ok onyal timo gimoro no consent.